ni filme zo twitse cyane gose yuko ku munsi wejo igenekerezo rya 13 ku munsi wejo niho twari twitse yuko ariho bazokwerekana iyo filme kugira dutangure kugirane dutangure kuyirorera ariko uno mwanya nyene inkuru ntirakoze amaguru hasi nka Isaac TV tarabemereye yuko inkuru ikiri nshasha aho nyene tutegereza kuyigirane kuyibashikiriza kugira tuyisangize inshuti zacu tuyisangize n'abantu bamwe bari bazi ko ku munsi wejo bazaba bari hehe bazaba bari kuri paca kugira barabe iyo filme rero kuri uno mwanya nyene ifilme ebana yamaze kugirane yamaze guhagarikwa ntago bizokunda bivanye niki ibyo birori ntibibaye kumvo zuko iyo nyubakwa ya paca uburongozi bwa komine mukaza yagirageje donke uburongozi bwa komine mukaza nibwo bwatumye bavuga ati umutekano twamuke cyane gose bivanye nuko ho baharugwamo gwinshi urumva uburongozi bwa komine mukaza nibwo bwabahagaritse ivyo birori twari twiteze ku munsi wejo irindi sango bavuze yuko bazotegereza kugirane kuri bamenyesha isango bimukirije ko ivyo birori bavuga yuko rero uwo munsi wejo bagikuye bakuri ico kirori cyo kugira turabe iyo filme yabo kuko nizo bimeze abantu kwari tuvyiteze ku munsi wejo urumva yuko umunsi vraiment bawimuye ariko icyo kiringo yuko umunsi na place bizoberamwo ntibarabitumenyesha ariko umunsi babitumenyesheje nka Isaac TV tuzogerageza tubabwire tubamenyeshe nimugira ubwoba nta na kimwe ntacyo bitwaye guhindura ikibanza cyangwa guhindura umunsi n'ibisanzwe essentiel ni uko ifilme yabo tuzoyibona kandi tugerageje kuraba ni filme zimeze neza cyane rwose murazi harabaye conference turayijyamo bariko baravuga harabaye byinshi preparation kuzobera muri paca ariko byamaze kungururizwa uwundi munsi utarapresizwa cyane bataratumenyesha ariko umunsi batumenyesheje tuje tubabwira ni filme no bela my name is Starboy nje nako ndagerageza kubaza ni nkuru shasha kugira ejo nimuzave musanga mwage kuri paca atabirori biza kuhaba tuze dusubire tubane nuwabona ino nkuru bwa mbere gira share iherezwa bagenzi bagira mu isangira ino nkuru kuko ino nkuru birasaba yuko abantu benshi bayimenya benshi bayimenya kugira ejo nibazaje baje kuri paca ngo bagiye muri bino birori kandi ibirori byamaze kugirane byamaze kunguruzwa kuri indi sango ikirundi kiragoye basaza ejo ntihagire iyo wabona iki kiganiro gisangiza abandi kugira bagerageze kugirane kukibona giraho muba mwubaho turabakunda cyane rwose yari Isaac TV bye bye
Isaac TV.